Kei te awangawanga te hapū o te Ahuru mo tō rātou whare tipuna, te take, kaore rātou I tono whakaaetanga I te kaunihera I mua I tā rātou whakatū I taua whare. Nō reira I uru tomo atu te kaunihera o ngā motu ki te whakahaere aromata wai I reira ara paera tāwhai.
He ope whakaeke, engari ka hore he pōhiri whakatau ki runga I te marae o te Ahuru.
You will not be getting a welcome here. There is no welcome. You come another day with another thing in your heart that perhaps you'll get a welcome.
Ko te takea te kaunihera he whakawā I te hapū nei, mo te kore e whae whakaaetanga mai a rātou ki te whakatū I te whare nei, ahakoa no te hapū kē te whenua.
Kā re rātou he whakaae I te rangatiritanga o te iwi Māori. Ko I nā taku whakaara mō tēnā.
Ko te amuamua te hapū I te kuhu poka noa mai te kaunihera ki te aro matawai I tō rātou whare tipuna. Nā te whānau Gibbs I hanga tēnei whare hei Ahuru mōwai mo te hapū.
It's a pretty big invasion of privacy and just what the wharenui for us stands for.
E kore te kaunihera e aro ki tērā, he oi ko tā te whānau he noho puku me te waiatāke ki nā tipuna Māori. I tēnei wā kua puta te whakatau ā te kaunihera, ko tā rātou he pai te hanganga o te whare a he tika hoki, engari ko te mahi a te iwi he tono mo tētahi tifike te whakaaetanga mo te whare.
I would say that the building does look like it is safe. Yes, we don't feel that there's any significant risks in this building.
Inā mena kāre he raru ko te pātai a te hapū, he aha te kiko o te haere mai ki te poke I a rātou mā te pene me te pepā. Rapoera tāwhai, te karere.